kuna kuipostinga ko
Davini wewe sa ndiko ndaraba cenge ndiko ndarazirana Davini wewe
kunumva ke kabagara
oya we ziba nuvuge wewe urazi vyo wakoze urabizi mbe kubigirisha iminwa nti
nibiki sister nibiki
Oye nakubwire dushaka abaramvugisha amajambo menshi twabonanye 25 z'12 kuri Noel niyo twabonanye nawe kuva umunsi n'ubusi ndasubira kumubona eske yumvira iki ndagumana kwapi
umviriza dabi wewe urumva uko amuteye inda
Jeho damutendo yuje wewe
rado bona nawe ufenda dabi musazi mu byo
cyo cyo turako gaka juramo uyu kwari kinafasha umufata wewe ruka ngira iki ibintu nkibe oya just
Hello, 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 my people. Mezineza bantu banje izina ryanje nzwe Nuraske ntiro gatandatu Nuraske solution man. Biza matina menshi guys. Iko don't forget I'm a man of God forever. Urashukira like, subscribe n'ibindi byinshi bishobora kugira ngo ubandanye ubu wa mbere wa kwanza namba mo ja. Kudukurikirana no kuronka ibiganiro bisukuye biri ku mwanya bigezweho. Nama mfise abapeti bari talent bo bapeti usanga bakaze ariko vyaratse ko bamenyekana vyaratse ko batobora ndari kugira ngo ndabashire ku mugaragaro cyangwa ndabaduze baze Nara gatandatu. So bwira mugenza bagire like, subscribe, share n'ibindi byinshi man. Reka kutubanira man. Gira ama comment renga uwo munsi. Muvuge ngine mwabonye ibiganiro ndabakunda cyane. Ndi kumwe n'umurimbyi mushasha ariko n'umunsi maze kumumenya maze yitwa Devi. Hola.
Oye vipi?
Fresh dab.
Salam.
Wezeret.
Bo kweri mase neza mze fresh.
Weze bo.
Kweri.
Ego. Eh man, nzobe yasatu sigaye yambize.
Wapi? Wapi sini yambiza mwaga gusa. Ana kubona gumata gata nyene kama ka.
Gata ke. Waro sagadi. Nari kuri umunyeshure wavironka kadi
ego muziki wo Burundi urari hama nubitse
ni nawe watewe kuri
mapema
none ubu nkabuca kuri hagutede kumenga nturagira abafana beje
ivyo ntivyo wiyumvira
uri nabo beje
bose baranze barankurikirana ndibaza nawe urabitse
okay ubwire bakunzi ba Nzissa online tv izina ryaho
bakunzi ba Nzissa online tv ndabakunda cyane amazina ni Devilik kuri Facebook, Instagram, hose, YouTube, wandika Devilik. Ibyo byanze ubibona kandi niyo bagira gukora subscribe kuri channel yanjye.
Kugiri.
Kugira subscribe ya.
Okay, okay. Jewe iyo emisiyo se riko ndagukurikirana mpambore menga urimo mu baririmbyi abo bavuye ruguru vuba mu ntara ya he.
Bo jewe. Ntemva nganye.
Ko nabonye menga urimo muri collab y'abarimbyi b'ingozi nabonye mu ba melodika ba bande aho nabonye collab menga urimo bimeze gute
baje baranyumviriye ko nyene basaba ko ndabafasha bo ndagenda mu ndirimbo yabo ndakora
ariko namye ndaraba kuri channel yawe nabonye hari iki yo ndirimbo imwe yonyene nawe muri kumwe nibazi ko nabona atari iwawe bimeze gute nta ndirimbo ufise
bo indirimbo ndayifise hari channel yanje afate barayivye naho rampostinga gusa igye cyane cyose sindatangura ku ipostinga tinga ku izindi ndirimbo gusa ngiyanze ntangura ku kora ku ipostinga ko
Davini wewe sa ndiko ndaraba cenge ndiko ndarazirana Davini wewe
kunumva ke kabagara
oya we ziba nuvuge wewe urazi vyo wakoze urabizi mbe kubigirisha iminwa nti
nibiki sister nibiki
Oye nakubwire dushaka abaramvugisha amajambo menshi. Urabona ngiye nguma ciragura nk'umugore ari muri rekwe kubera wewe. Ubu uko mbora nuko wasize jewe. Niko wasize. Niko wasize.
Umuntu akararota kandi ari ku murangwe.
Ntabwo wewe ukura ari ngatabye ngugiye.
Sister wewe ntacu twe tuko turakora ikiganiro nibiki.
Ibiganiro vyonyu bitagira preve. Umviriza je umuhungu kuva umwaka uheze. Twarakundanye vraiment arankunda gusa sinzi ko gwari urukundo rw'ubu nafi kubera kumabwira ngo ashaka kuvyara turavyumvikana tubaze kuvyumvikana je nawe twabonanye 25 z'12 kuri Noel niyo twabonanye nawe kuva umunsi n'ubusi ndasubira kumubona eske yumvira iki
je n'uyu Sinzi ndamutahuwe. Just niko ndagutahura we nibiki. Ndakara nantangaza umuntu.
Apara kugutangaza. Urukuri vugisha ibintu
uko yisabisha. None umbiriza sasa nakubwire. None.
Oya aha. ziba nawe nubyinjiremo bana ko je stress nifite wundi mw'ibarabara sifise nahonja inda ya mbere nayizariye muhira n'ubu kandi namwanya afite kuguma mbwagura nyimbeba mu nzu kwa mama
none umuntu yifuza
ndavyo ya oya
nibi
oya ndavyo kumana kwa
umviriza 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 banzurindi umviriza umviriza
Dab me ari bintu mwemeza
umviriza dab wewe urumva kwa muteye inda
je oda mutende yuje wewe wera je
urana ufenda wewe usatse mu byo cyo
cyo turakora kajuramo uyu kwari kinafasha umufata wewe
erega bane babashaka kuvumira ku muntu
aha amijyo zina ryo nari kuye
bacabashaka kuvuma
umustare
none se
kijya gutaho
ndanye cyane ibintu byo kubera
warakundanye nanje mbora nk'umustare
je nkundana nawe je nkundaye nawe wewe je uyu
Na urumva wabaye mwiza cyane kubyo wabundenze wewe.
Biza none sister
abantu bavura bava hehe na.
Bavaye bava mu mwuka.
Umviriza wewe David.
David
biro bintu ni byoroshye David. None
Je nitwa Noela.
We n'umuzi David. N'umuzi n'umusaze.
Je ugiye kuranda ubwo turi abantu ubona twohorira
hehe. Sawa ni unafutanye kubera wewe. Nari meze
babasha gushapfuza
Nari meze
gushapfuza muramba.
David reka kuvuga ibintu bishisha je
nabwo. Umviriza sisombira.
Reka gusaba kuvumira ku bantu ibi
David umviriza. Bino
bino gufata nari nkuko imbere y'abantu.
Nabyabonye. Imbere y'abantu. Je wabikora ku
tarara. Umviriza umuntu nibiza. Wowe nyimba warabikoze muhungu.
Narabikoze. Je none nkuyu no nkuyu je twakora
kina ndakora. Umviriza umviriza. Umviriza. Banze muri ndire banze umviriza ndabwire. Umviriza we no wera. Umviriza. Wowe nyimba yaraguteye inda nyimba yaraguteye inda
nzumvikane
nzumvikane ibintu bisanzwe
eh igiye twaje mu hotel tugira tugaruka
wewe nawe tujara mu hotel je nawe wewe ntasoni
sawa
wabuze kugi wabuze kugira uje shaka
ibyo je ni ibindi abavyi wahwe menye no musiko je nawe
kufana ndagenda hari
aje ibyo ni byo nafashe
wa nani wewe nzu
umviriza dabe umviriza umviriza bana kabantu bari kwaruzira mu ibara batwe kutukora ikiganiro wewe mugire ngene aho twakwica mukabivugana mu biheze bwa bino bintu biza guherera
none
basi umusaze amwaza uyu je twoheze kidawe
none nkuri
basi okay mu murawe mwese urabenye na mezi cura abana je twohurira he
nawe nawe nyimba ubona ko tudakwiranye
ubu
barigeze gukwira
we wavuze yuko muhora mukundana
twara dukundana twabonanye 25 ku noweli
jewe
eh wambiye nakujwe iki
nivyo nivyo muhongira kuze kwe
je murana n'uyu
umviriza David wereka kugumuha
Jesus no mihakana umuntu basije we Jesus no mihakana ndamuziho iyo ni mbwamina namubona
none nowe nivyo cyangwa urikura
nivyo kuba iki nafashe wewe
none je uraze yomba
we ariko nafashe wewe
nafashe ne yarabahe basi
yabahe aba mukamenge kuri 13
umviriza
hose itwagiye mo niyo kuri 11
nivyo
je hari wewe
bahora ba mukamenge David uko kwa mutsinda kuna gusaba ikiganiro wabiye kwa mukamenge
erega twe baratohoza hantu tubusanga baje kutura
rero nivyo kuri kino tohoza handi ubwo bona kuri umuhungu mwiza
mwiza rero
kubyo nacafata
jewe nyima mudashaka ndabumvirize tugende ndabatware ku bantu bajeje intara ngamba ari ngaha mucarama mbewe bavuze kuseka bangaha nyine mucarama cyanki wa mpenze
jemba ngaha nyine none nani wonde rwamera
namu kuri mukiye no mucarama
Ewe wamunyungira amazi zo kuri amucyamba ko ko hari ibisa.
Genda mubonye. Nubwo nubwo bwa mbere nda mubonye.
Umviriza rero.
Ago sagoro se no kuranga no kunankora.
Umviriza, umviriza, umviriza. Jewe.
Birabirangaje nawe.
Umviriza jewe nkuri biganire biseriye. Bino bintu singombe bintu z'uburopa muri ko murazana. Ngo tugenda ndagutwaye kwa Descartes babumvirize. Hama, hama jewe wezo twa kumpamagara byaraheze.
Na Descartes abonye je ndi kumwe n'umuhobwa nk'uyu yovuga gute.
Davira ko muvuge aho ni uri kuravyonona.
Urenzerega ntawe nzi.
Uramenya
ibyo utaka. Nawe nyimba 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 nivyo mwaragendanye niki cemeze ko mwagendanye
jewe tugende ni wacu baramutse tugende ni wacu baratu baramutse jewe umva we wacu yibagira naho naho ramba
wewe
eh
dafe nawe uburi mu meseri nyimba uri kuri hakana umuntu mwaragyama
ndanatangaye kwanza
ko utangajwe niki nga utangajwe niki
cyanke
bako utangajwe niki
bakuntu
umviriza ariko batanumye kuri uyu
umviriza ere ndakwereke reka nkate microphone reka nkate microphone we tugende kwa Descartes ora bro cut tugende kwa Descartes babumvirize
iganira none nkuyu
siyamubwira ngo none nkuyu
none wewe none umviriza
cyane urukundo gaje we namaga cyo kubura ngira iki ibintu nkivyo oya cyo sino byemera je
umviriza umviriza
cyane twakundana mu karamu
umviriza
cyane aho dukundana wewe
urumva n'ubu nani byo wemera
oya rindira we nawe rindira rindira umviriza 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 da
cyane ndamuzi uyu muntu none kandi je
nunzi
nibikiwe
nunzi nibiki nibiki
none waje kugwana da none wewe
Erega n'uti vyo ndimwe je uradige ariko ndahangayika mu barabara none wana ugirishi biganiro abantu bumvikane cyangwa ugirishi
umviriza sister jewe reka tubigende tubimvikanishe sivyo nyimba wowe wase ko je uko nabibabwiye ariko bigenda mu mvikane twicarana mu mwemwe mu mvikane reka tugende mu mvikane kwa
dekade ibikira oya byanse yasi byo yakoze uva basi
je uri kurambura je ega bana baba basha kuvumira ku bastare gusa ko bimeze
oya
basha kuba
just no byemera je
aho kandi birabaye sirinda he none
nibi
umwoga mwa mba mutume
bantu mya ko ari kinafasha urafashe wewe
umviriza sister umviriza nakubwira umviriza
oya
Sister Genza Gakura.
Iyo giye no musi mukuru vraiment twahuriye.
Je na wewe.
Ngo ndapfe.
We're going to go to the house.